nyicubahiro umukuru w'igihugu cacu Burundi ajeje guha umubonano intumwa y'umwami w'igihugu ca Qatar yaje amuzaniye ubutumwa budasanzwe aho amenyesha yuko umwami w'ico gihugu ca Qatar yifuriza amahoro y'igihugu cu Burundi nange n'icubahiro ubwiwe akaba yanamukeje cyane ku ruhara rudasanzwe ariko aragira mu gufasha migarukana amahoro n'umutekano mu buseruko bw'igihugu giharanira demokarasi ya Congo nk'umukuru w'igihugu cu Burundi ariko kandi nk'umukuru w'igihugu ahagarariye akarere ka Afrika y'ubuseruko umwami w'ico gihugu ca Qatar rero akaba yamenyesheje n'icubahiro umukuru w'igihugu cacu Burundi ko igihugu ciwe citeguye gufasha bimwe biboneka muri ibyo byose byufasha kugira ngo umugambi w'amahoro uriko urakurikiranwa n'akarere ka Afrika y'ubuseruko canke ubumwe bwa Afrika umwami w'igihugu ca Qatar akaba yamenyesha yuko yifuza ko mu bikorwa bizokurikira muri urwo ruganda rwo kugarukana amahoro haba muri byo bise processus de Nairobi canke processus de Luanda ko igihugu ca Qatar citeguye kubashigikira mwiboneka kuri ico nyine ico bari mukuru w'igihugu yaciye ahubwo anamumenyesha yuko ku munsi wejo tariki 2 z'ukwezi kwa Ntwarane yiteguye kuzokwakira ibujumbura abarongoye umugwi jeje gusuzuma ishigwa mu ngiro y'ingingo zafashwe n'abakuru b'ibihugu kuri ico kibazo c'amahoro n'umutekano yongeye mumenyesha kandi yuko muri iyi minsi nyene aho bukera n'icobera mukuru w'igihugu azo kwishikira mu gihugu ca Qatar bakazuronka n'akaryo ko biganira mu buryo bwisanzuye kugira ngo bashire ingufu hamwe n'icobahiro umukuru w'igihugu cu Burundi yibukije yuko amahoro n'umutekano mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo bitaraba ico gihugu gusa ariko ko bari mu muryango wagutse kandi ari kibazo cafashwe mu minwe n'abakuru b'ibihugu kugira ngo amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo azokwire n'akarere kose k'ibiyaga binini.